ambavyo limejengwa ili goli. Akatishiwa mtu mzima dawa Kevin akakubali kwenda kushoto. Kulia kwake akaja Klautus akaipiga ni ya post. Back out.